Sanibonani, lona umndeni wakashozi. Sekuyisikhathi sokufunda isiZulu. Yay! Hi everyone, this is the Shozi family and now it's time to learn Zulu.
Go!
Imvu,
imvu.
Inja,
inja.
Amachwane,
amachwane.
Amagundwane,
amagundwane.
Ikati,
ikati.
Ibhubesi,
ibhubesi.
Umfana,
umfana.
Intombazane,
intombazane.
Imoto,
imoto.
Iapula,
iapula.
Ilanga,
ilanga.
Imbali,
imbali.
Indlu,
indlu.
Kunye,
kunye.
Kubili,
kubili.
Kuthathu,
kuthathu.
Kune,
kune.
Good job.
Kune,
good job. Kuhlanu,
kuhlanu.
Isikwele,
isikwele.
Indilinga,
indilinga.
Inkanyezi,
inkanyezi.
Unxantathu,
unxantathu.
Inhlanzi,
inhlanzi.
Idada,
idada.
Ikoko,
ikoko.
Uvemvane,
uvemvane.
Yay!
Yay!